kei te whakahaere hia he kuru tetenga iwi take take. E pāna ki te mana o te kai ki roto o Tāmaki Makaurau i te rā nei. Ko te whāinga o te kuru tetenga nei e toru rā te roa. Kia tautoko i ngā rangahau me ngā tikanga e hāpai ana i te kai atua. Tai atu rā hoki ki te mana o ngā rauwiringa kai iao. Te mana tuku iho ki te kai me te ahurea iwi take take. I whakatīnana atu a mārena mane ki te kuru tetenga nei e tūnei ki te marae o te mā hure hure.
He wā nanga-nanga. Kia mau ki te rangatiratanga o tātou kākono, one kai hoki.
Ko tēnei mea te karanga i te mana motuhake, i te tino rangatiratanga, o tēnā iwi take take, ngō nōnā wāhi katoa o te ao, kua tai mai.
Kei te neke anō te kāwanatanga ki te whakauru i te GMO, ki roto i a tātou punaha kai. Ko ngā kamupene o tā wāhi tērā, ka whiwhimoni mai tēnei mahi.
Engari, kei te whakai rātou ki ngā kamupene nui o te ao, ke whai whakaro mo te genetic engineering, mēnā GMOs. And kore ngā hapū me ngā whānau Māori i tautoku i taua kaupapa.
So our food systems are colonised, our seeds are owned mainly by 5 global companies around the world, and our soil is being killed every day with pesticides and chemicals on it. We do this in farming in Aotearoa. So our food systems are totally broken and we're not in control of them as Indigenous peoples.
Nō reira, hea hake te hua.
Moana Jackson would say, we once were gardeners, and so to return again to being once were gardeners, and that's what this kaupapa is about.
Ko te manako nuira, ke horapa katoa tano hoki, ko te tūturutanga o te whakaaro a te Māori, ki te whakatipu kai, he kai tipuna, he kai mana nui, he kai Māori nui.
Hei tātaka anō Je, iwi taketake o Amerika, i tana taenga mai ki tēnei hui kua mōhio pū ia i nāenei, ka kore ko ia anake e whawhai ana i te whawhai.
It's really important, you know, because you can kind of get encouragement off one another, kind of the way that it was intended, as like working together, not just one community, but as like as an Indigenous as a whole, I guess.
Ko te manako nui o tēnei wānanga, kia tū anō ngā Māori whakatipu kai, ki runga i tō rātou ake mana motuhaketanga. Mārena mane, te karere.